niteka riba rigeretse kurindi kongera kubana nawe mu biganiro vya Indonde TV, niteka kuba nongeye mbonye yuko notification yagushikiriye wewe mukunzi w'ibiganiro bica hano. Ndakunda cyane ukuntu ushigikira muziki w'Burundi, ariko mbiye wewe ushigikira muziki w'Burundi kuva hariya mu mutima ndana pana baba ndibivuga ku muntu. Reka ndakubwire yuko ari blessings zigeretse kuzindi with another guest. Ndi kumwe n'umwe mu bakobwa ubona yuko bazwi cyane mu gisagara cha Bujumbura ndetse no hanze y'igihugu, kuko ngo imbuga ngurukana bamenyi zibikora mu kugira ngo umuntu avoyage kandi ategeze atabuza itike y'indege. Ukaba utarakora subscribe canke sabone ivana n'ururimo uri kurakoresha muri mudasobwa canke telefone yawe, korako agakengeri kaza kuza ngaho ntukirengagize gakore ko kugira ngo uzuraronka notification y'amakuru yose acana kuri Indonde TV, ni music, development, sport ndetse na film n'ibindi bige bitandukanye n'abandi bafise ibikogwa bige bitandukanye cyane cyane urwaruka. Kora subscribe jendi kumwe na Hosy. Ariko sinirinda kubwira yuko ngarutse, reka ndamuhikaze karibu cyane Hosy.
Ndakuramukije yara
meze neza.
Meze neza mugara akantu uvuze nshye ndakiyumvira karankoze ku mutima. Umuntu avoyage ku isi atagira visa atagira na passport ni jewe.
Meze neza ariko
cye nibona meze neza.
Nicyo gituma zita imbuga ngurukana bumenyi zigurukana bumenyi ariko n'amasubu zira yagurukana
cyane imibiri byose
ari mu birira guruka. Azona nkaguye mtiru ri hariye rukorora ikiganiro kandi tutigeze turusangiye rudi. Hosy ari kumeze neza na mahoro bebe ameze fresh.
Sha umva nikunda tugakora ko bimeze neza. Mwana arakomeye ubu yavuye ku ishuri.
Nakubwiye ko yavuye ku ishuri.
Ego
makaya kwiye ni karamu
arakoresha makaya hajya amakaya akoreye
ika mu makanga
esha mapapuro muri maternet
arahora garuka bikwiye
bon ya bitabuye bimwe 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 mwe ara bitatu
cyafite mama we mesha tumwe ngo namahe
ivyinshi baba bibabikira bigisha mugabe bivyatahana aba yabitabago.
Yes nkuko muyibona namaze kuba nicarana na Hosy, ariko navuze ngo karibu nuko namuhaye karibu kuri kamera za Indundi yamara niwe yanyakiriye nuko tutice handi ndane. Hosy Hosy imbere yuko tumenya Hosy Irakoze Bujumbura TV niho genda mozi petite yareba mukurihira no munsi batahazi hariye Hosy akiri wa wundi Hosy hariyo uyundi Hosy twe tutazi tutigeze tubonesha amaso mu buzima busanzwe. Hosy ninde nimba atari banga n'umwana wande nande avuka he yavutse gari nimba atari banga kuko ngo mukobwa ntiyivuka
none gale umva ngira mvuge biography
none si biography usanga ngira ndakwandike kuri Wikipedia nawe
sana ndiko ndi abantu bashaka kwikora biography njumba za hara bara kuri Indundi.
Nuzo shaka kuyandika ishire ku rubuga acishe kuri Indundi yumworohere.
Okay bon jewe ndu mwana twe tuvukana turi set iwacu hama afise umuvyeyi umwe papa mama aritavye imana muri 2018 papa
sorry Hosy
merci Alain papa no murundi mama waje mu Rwanda kazi bon yari mu Rwanda kazi ego hama ndu mwana mwisite ngo amen
amen
akazana gatana gavutse nakuriye kumutakura mu cibitoke
ni wavukiye ni wakuri
aya naje naravukiye gitaya fukiye gitaya narabivuze navukiye gitaya gusa ndahazi bon ndahazi tugiye ku kazi ubunye umva narahavukiye aca turazino cha nkuririno
kajya vuze kura muri abanindwe hajye gaze vuga urumwana wa kangahe
ndu umwana wa gatatu bakuru banje n'abahungu babiri
ndajya Hosy hari giye mpora ndakuraba mwankara bakuri Bujumbura TV imwe bya kera nkaca nimvira ne Hosy afite imyaka ingahe
jewe 74 na vuta 96 ndakuze ndaburiye
ageze urugo
ako sugusotora na
Hosy hajya uru celebrating a birthday yari
tariki imwe kwezi kwa gatandatu ndashaka kuba ndakira ama gifts ubunye mu kwa mbere ni sawa
ya mbere je ndazi yuko iza kubonekera ngaha nyene ariko Hosy vyaje gute wagiye wize hehe watanguriye hehe amashuri mato mato amashuri yisumbuye gahehe wahicisha cyari witsbike.
Okay amashuri mato mato nayize mu Ngagara aho bita kuri poroto kuba abantu bazi mu Ngagara cyo bahamenya muri quartier 22 niko bahita kora asanga hari amashuri hari ama etablissement atatu ama primaire yose muri deux kandi afatanye hariho kuri laïque kuri poroto kuri catholique umva je nize hagati na hagati kuri poroto niho nize primaire yose hama secondaire nayize ku ma etablissement atatu iya mbere septième niho nize kuri mugara nibaza ko abantu bahazi mu septième ngagara hama inférieur ici kwa na cendubura cendubura septième papa cara amendo de jour cyangwa kuri sepebu cedura sepebu iri mu kunahangwa naho ni zia inferior yose donc va 7e gushika 10e hama superior na yize kuri cedurake ni ze lettre indimi
ah indimi zira duka
sha igiswahili toto site mp5
igisaye kira do
aba dose ni debruy en tout cas ni wo
igifaransa je ndamaze kumva ko mengo ni neza
igifaransa si ndumufaransa kandi ndumurundi kandi twovugana urumva icongera twovugana muga ntumbira ngo njimera banje kubivuga caniruka igiswahili nuko nyene nakure mwisi ndavuga igiswahili bazi ko ngakusha kuza mu giswahili umbwe ndahivugira imbere abantu caniruka ikirundi nuko umva host hose turi debruya ni kirundi turi debruya shamugenze
kirundi uje imbere abantu kavuga
no
bavugisha
bon ego no uvuga mugabura tukatabura aka akanyamahanga n'abavuga bwa sitimu zati hose turi debruya
je birashika nka canga muga kinshi sanga canga ni giswahili totosite site jewe ahantu nakuriye navuke mu giswahili ngiye kuyimuka abaswahili cha turi mukana tubara no baswahili quartier wacu cha tuyihundira mu giswahili niko imeze ozi bica biraza byaje gute kugira ngo wumve yuko kwitwumenyesha makuru kumva yuko ufata micro ukabaza umuntu ubuzima bwi ukabaza umuntu ibikorwa byiwe ukabishikiriza abantu n'icyumviro cyaje ryari nibande bakwespira imbere ako bajya bavuga bakwespira ibyo bintu byaratumugaje abantu bakwespira bari bande
bon je rero ukuntu byaje kuva kera je byatangira nayo nigagize ndavyibuka nani ngamwicuga wese kwavuga ngo mutore section biri muzo kwigaye je rero na toy pa medical ya pamo hama mukunga kugira uhensanga vya paramedical biti ne ma stress vrema no vyimyaka ine amashe twatwaye arambye dushaka guheza ningoga cinda bivamwe ndavuga rero foko niga kora mate yo nasinga ndonka busa mwaka wose umwose wose wahera mwaka wose wahera mfite 0 sino nanti aho scientific mu momo tukuyanira kwikuramwe ugatahura hasigeretre kwiga retro rero retro kora sinashaka kwiga vyimyuga ma informatique nibiki nibintu numva shaka nyene kuma muri muma mu bintu biri general niko bavita mbeka humanité générale yego nayo irimwo irimwo lettre économique hamwe na science or économique nayo sinayikunda mbana cene ngayo lettre no mvara yisanga irimwo kenshi narakunda journalisme mbana kunda bake bibye bya bakuru ya politique bya bakiramvu narabikunda sana narakunda makuru sana mugabo apansa gusanga dakunda umuziki cyane urumva
nabe mwabaje abantu umuntu wakunda cyane yari
Mega vyo makuru y'igiri kirundi cyane kiramvu antuka yakini vura kuvuga makuru kamvura ryohewe naho batatamira karavuga wala mugarero nasanze narakuze kuva kirangira umwana nkunda umuziki umva ndakunda umuziki ubwo umuziki ni droge yanje vrema rero sanga ahako kuja kuvuga makuru kuja kuvuga mu bintu by'ama journalism ya politique mu hajamije journalism ya by'umuziki mugabo sinabwumve ko nzobikora Narabaye mu Rwanda cyose abantu bishinge barabizi nabaye mu Rwanda muri 2017 kushika 2018 rero nakana yifuse nkora niba ku televiziyo musi wose rero kuko narabaye kubiganira ko bagi hari abafise ama TV menshi entertainment sanga ubu muri ayo muziki umwanya wose usanga rero byako nakakuna kakakano cyo gakya kuko kubikunda ofise usanga byabaye byinshi eh usanga byabaye byinshi mu biduga mvuga kubikirana
ibiganiro
ama musi wose usanga uzi amasaha berako wamaze kuyarindira umasanga nabikunze cyane rero ngarutse ino ndavuga pourquoi pas umuntu atutanguza nga anya entertainment iryoshe nkiyo nabonye handi eh umuntu agakora nk'ivyo maybe nabonye umva bavuga ngo kuraho rubwenge uraho rubwenge mugabuze kuvya kuvya kubipratika iwanyu bon uko vyanga nzira ngize imana cyose nga hanga cyanda ndagira imana cyando nka hantu ho kuyexercise kubera bagenzi yabagenzi yani kirumara rero usanga navyinjemo rero kura kumva wewe winjiye mu kintu ciwawe ushi kufunza urumva navyase hari ninjiye ibintu byanje reka mbandanye wala nuko yena gende kuvyagenze
yes ucuja muri Bujumbura TV sorry ucuja muri Bujumbura TV uvuye mu Rwanda kwanza hari ama akantu akabazo kamatsiko imbere ko tuja muri ibyo ingene waciye utangura kuronkantu wimenyereza bukebuke bigenda biragenda ni gica ari cyatumye uja mu Rwanda kuko bimwe mu byo numvise ntivyotuma ndavyemeza mu gihe nyene vyahari niki cyari cyatumye uja mu Rwanda hari habaye iki
ni biki kanza ari umvise
je ndashaka umbyiri cyari cyatumye uja mu Rwanda hama turamenya ndaza kukubwira ibyo ari byaba
urabimbwira isi sawa ngo ave nayo giye mu Rwanda kuvyarirayo eh navyariye mu Rwanda je rero kuberaza umuntu umuntu ifite nda abari munebwe bagama yicaye niyo nabwiye ko niro ku televiziyo umwanya wose di matin Osoir du matin au soir. Mba bya nafashije gutwenda kandi nafashije kusanga agurazi rero. Ndabiro masomo nyene ko byatumye mba nkora kano kazi. Nzomushimira umwana wanje.
Ibyo byatumye ukora aka ah yatuma wirwa mu nzu. Okay.
Ibya bintu. Urazi si no. Wari gusanga cye mita secondaire nka cyangwa university kwiga nka makuru wanje kwa kubanje bari mu university. Sanga nje kwiga amashuri sanga ucubwira z'amande zimwe zo kwiga kwiga ishure uzuronka kazi rukunje kweza kwiza ishure bakicho byamfashije kugira co maje ngize co maje sanga ndiko nda developa ajya anse gukora d'abord kurondera ubuzima ku mwana umva sanga gukusha kurondera ubuzima
ni gicatumye uje kuvyarira mu Rwanda cyake ndi washaka ko ndakubwira nico nyene nokuri ariko petitre babisigura ukundi n'igice ari cyatumye uje kuvyarira mu Rwanda
ayo byo nari nshaka
n'umvyeyi w'umwana wawe n'umunyarwanda
eh n'umunyarwanda
hajya no kwewe wonyemera nka kubaza nti muri kumwe ha hari ikintu cabaye ico tuma mutaba kumwe
tuba kumwe ubu unye bien sûr kiteza kwa cara baye
ngo ndamwara abana
ego
cyatumye ugaruka hoze nimba atari banga
bon nari nje kwiga kana nari ngarutse muhira kwa ko sinana giye ara kugumayo nako kana nari kuvyarira yo gusa nari kuvyarira yo gusa hama cingaruka mbandanye ishuri eh niko vyagenze
hagiye uvyarira no ntiyari gushika pece
bon urazi kuvyarira mwana imhafi ya se wiyo biragyosha ntuka
nje yabishatse wewe se
apahamangira ni je ndibaza ndavuze ko mugangira nje
muravugana ho akakubaza makuru y'umwana we baravugana pece aramuzi papa
ategerezwa igaze ndumvye mu guys ndigiko
kwita papa wabundi
muzaperereze peshi cyangwa ntumuzi uzo mu kiganiro mwana nza gusabye kana
tubivugana hanyene tubivugana hanyene kugira tubandanye umunyemereye ryari
je ndakushinda mukemere
ariga samdariga
samdi niga
samdi ni hijya ejo ejo ni je di vendredi samdi
eh samdi niga
samdi tuzo cyezo cyo kumuraba
uzo mu kiganiro
muzana hatu zo musanga muhi
zo muzana nga
Marcel muravugana. Yes niko yimeze. Ucuraza muri Bujumbura TV. Turatangura re turinji utwe nitwa tubazo tonde twivanga mu bintu. Uragiye muri Bujumbura TV. Byari bimeze gute? Mwahuye gute na miso Bujumbura TV? Nizi struggle agira hura nazo muri kano kazi. Wari waza ko bizokorohera ucusanga biragumye.
Sha. Amvise cyenda vyibuka cyane mba babaye.
Nakajwe gakiye kagiye.
Ego. Hari ibintu bimwe ngumuntu atashaka kwibuka we yari.
Uravuga kubera ko ni vyakubaye ko kandi
Bon, en fait, quand tu as mis na misi.
Comment tu as vu que tu as mis en misi?
Quand tu as dit que tu as mis en prend du temps. Bon, en fait, tu as vu que Scott as mis en misi. Scott as mis en misi. Tu as mis en 2015, voilà. Tu as mis Scott misi. Tu as mis en misi. Tu as mis Hama acara mbigira saka twese nje kumukora mudomo murefuza na pedaka kusema sana nwaza ko nwaza kuweza yikanze
Swahili Swahili
ndamgira je ku mwa vize cyangwa nta udura ho bariko je no bishobora areze tugenda kwereke acara nkora kwa mise na mise arambona uwo musinge nazo umusinge nambona ko yaciye mu kiganiro nkora
uwo musinge ni mutara navugana
sima mise ni simsazi wa mise nje kumukora umusazi uwo musinyira kingorongoro twakonyaga imisugi ari nashinda na twabivuze ko uwo musinyira tubona njinda gukurigana umbwira ati amisongira no tukome nta nakimwenzi sinzi nibyo kuvuga hari nari kiba mu Rwanda nta bibyo sinari nyinzi cyangwa bitse ndimo tema cyangwa ibintu ko biri pasa nakimwe nari nyinzi mbwira ah unye uruku jeta muri inde sindabishobora tukona gikotse umudikte yari dikte vuga uku
amisinyene
amisi na bigi bara makomplice na bigi na scott no mugenzi wanje uganira bari bahagaze nga nyuma ya kamera yo ndavyibutse mara yanje
uconzo bagakata bakagudigituka cyose
gukata gusa bakasigira nka 1000 fois aga question kamwe kamwe yari kingorongoro mubaze kuri katagoze challenge yikiri ku mutima ije nta nakimwe nari nzi honye ivyo nzi amaje nzi
kiri ku mutima wavyumva nk'ibintu byasatse
nta nakimwe nari nzi je uyo wari ku mazi n'uvyo mu Rwanda ko kubwira gusa mbwi byo nga kora kwaza ko ibintu byo n'ibikunda kupasa ko bajo kuja bwari ubu maybe Nta sigembora bavuga
abaje abaje bari muri entertainment bo barabibona mugabo ntibabishikiriza abanyagihugu ba nkuko ko iwacu
voilà mugabo afite karabona ibintu bikeye ariko sanga bari indirimbo imwe zimwe ngo izijya ziri deep ziri cyane ngahanye nzashika hari ari ntuzi twamenya mba nta na kimwe nari yinzi kahema bara ndikta haje ndamubaza yo umusa natashe mu kamera gutaka kumutakura
byagenze gute kugira utahe mu kamera aho guca kumutakura
okay nagiye kufata bus ma bus yacu ndaza hanari nize se dura kina fata bus misi yose nayizi bus zacanu ziri ako nafashe bus ya kamenge nzingo ni mutakura
Nivyo vyavuye kuri kwa kuntu no mazi gihe mu Rwanda.
Oya ha, nani natabwenge. Nani na j'avais perdu la tête.
Wiro turuvugeze.
Mukamenge. Wazi kwa inzo kwa fisi ubwenge nari kubona wazi ko ikatiye kuri kuri puff igiye kuri top 1 n'urumva itagiye kumutakura yaragiye niro turvigeze hariya kuri garden noro urayibona cavuga yo ngiye mu kamenge
aho mwari kumwe bose bacamera
gye nyene bari ba
mwari mwicaranye
ntavyo navuze mu tuno kwandika raba kuva
vuga bivuze bose bacha bisi yose kikuraba uyu mutuni wawo wapi
ariko se bazakomvuye makambo munyene aho ndu muntu yakuriye kumutakura shida Chanduruka, that's enough that you know that Chanduruka bees. The Garaka giving a circum wrong. Again, the Manuka Wuru, Namaguru, Kay, Wuka, getting an DMV, diving of the one of money in Vats, or a room, which will be in Honos was over. Look money in V. At even a food, the host, or I won't.
If you would see Honyan Harigi, who mob get a camera mine, had to cost a trip.
Honyan, you name a food, the lot, sell a merde room. Total, I have a gira quick poster. When is so sure? But I'm going to be born. Ndapfuye bizari biri mu mutwe wanje nako mani yumvira umva
yaho wije ikiganiro wowe kubwe wari umva watakaye amisi yakubwiye iki
amisi yambwiye ngo nabishoboye shimba n'umusatsi
kubwiye ati neje zugaruke
eh yambwiye ngo nabishoboye mbwa ndamushimira ko yaranyakuraje vraiment amisi yaranyakuraje ntiyanci intege cyo n'icambere kandi yambwira ati c'est mieux ejo zokora vyiza kurusha
Donc je gendera boni kosa
ego umva ba si bana kugira ngo ngo wakoze nabi batakugira umutima nta nakimwe wanyenuzi bakuri umutima cyo bivamo rero nibaza ko nageze dépenses zakora akora akoranye n'abantu bari nka famille eh bara ntahura bakanyigisha bakamfasha kupanga programme urumva byose vraiment
yes hari ibyo wari wibaza yuko byoroshe koko icambere na mbere wari wazi ko cyoroshe kwakunduzi kuvuga ukacyusanga zero koko ndibuka mu biganiro byo kuri Bujumbura TV kari gatekereje akantu kagira kabaze hari ikintu ubiye kubaza
kugira siko nemeze muzima musanzwe oh ya
Swahili
yo nirukwa musanzwe kushinda ivi
ikivodo ni sawo amahoro amahoro mwiradiririmo eh asante sana uriya ni kivodo
ejo
urumva urakana gacangamutse muga mu buzima busanzwe niko wimereye ushitse imbere ya kamera ndabara mukije urumva hajya nakuronka cangira uko tiyo hejo muga kazojo rega naje narumubona kijya gihe uretse ko nubonkira umubona ozi challenge wagiye urahura nazo cyane cyane mu artist mumenye shimo kuri bagenzi bawe zari za
bo je challenge ya mbere nagize d'abord nuko rako natanguye singa bivuga natanguye gukora fise target chambere nayo target sigura ko nshaka nshaka d'abord sharo kwiga narakora cyane ivyo urabizi ora mugukira mutse twakora pour rien hari abantu batabize twakora pour rien
takino nakimwe njiza
ataka nakimwe njiza uyisopa papa ari giharambira ati none ndakubatse wewe uzuka mu gitondo ugenda ugataha mu ijoro urampa ni 10,000 ngure ni fana
je bacha bo
akazi urumva aho kazi nakiki nkamubwira papa patiente un peu ça va aller
ndikondiga
ndikondiga mbwo kwavyafashe giye kinavuga ati wore umusazi agiye asigara mbwira ati guma ngara nkaho giye he aho rwo bwira abantu uravuza akazi
kwezi kumwe abiri atatu
mwa ndavyibuka yambwira ati aho rwo nuko akazi yo mugangi ne wasanga kora ku ubuzi iyo uri kuranje bwa ati jewe sindagera aho vuga ati ngira nkorera amafaranga reka mbanze bas atlist mbanze niige ni wamenya amafaranga zo kwizana ega kitza karigura mugamo gikora ibintu biri biri nkibira onakora dari tahuritse urumva challenge rero ya mbere je nibaza ko nagize kwari agane ndavuke guteka bashe c'était d'abord kuri mu bintu utazi utamenyereye rero mu bantu mutazinanye uri umukobwa urumva jewe naje mu bintu ntazi
cyubwe nta nabakobwa benshi bari babibirimo bijye
naje mu bintu ntazi bavuga bakubwa bakuri ibi ngo ni mara yanike ivyo dafite navu navu bavuga ati n'ivyo bintu n'ivyo niko bavuga
vya mara yazirishye
eh none n'ivyo bavuga buri nanjye niko basigaye bamvuga urumva rero hari hari ibintu tsanga biri dur ku supporter uru mukobwa tsunoza uzinoza ko muri mara ya kwikwita hari gravuga ati ah bari imenya n'umudusikazi bantu sinca mbaye ngo nokora ngo ndango ngo babivuze ariko iwe vyinshi biragira hano umvume ngo ntuzo bi supporter urumva menga wo biheba ariko je ndashimira imana vuma kubera ko mpa mutima ukomeye kandi kindi ni ko yanyigishije gukora vyiwanje niraba haraba abandi urumva
ukamenya ati nakosheje aho no munsi ejo nakosheje aha hegeje nzokosora ibi
kandi kini imana yampaye igikundiro ku bantu vraiment nibaza kubiziyara barampaye igikundiro abahetana barahari bako ivi
kandi kugira ubabeshere bane urabatse
uzaperereze bazakubwira ale ndakwisabye
Nae nyihe kunyisabye
Tabiza
Abaheta bon barabaho mugi bimyamaso namatwi ukibandaniza bibiryoshe
Voilà
Ariko no barakeneye kugira ngo urakeneye abantu beza kugira ngo ugere kure Ariko kugira ugere kure cyane urakeneye babandi banki bivyukora
Babandi
umushaka gukora cyane kugira ubemeze
Fasha Abaheta ndabakunda cyane Can keep telling me I beg you Wemu munyanga Kora kuba mpinguvu kora je ndi wa muntu unyanka hago nababona yaba bari bayizi bo nkunda kuberako batuma ntera imbere kuko je cankora cyane kugira ngo ebana kandi na kandi naho wonyanka jewe ndahora ko tanaka bimbyiye aho gutuma nkora cyane kugira ngo ubone ko ibyo ukura bwatanaka kimwe bimbyiye meme siri unyanka ntacho bintwara urumva ahubwo ntera imbere jean barampe ngo uvuze zo kubandanya hama kuba artiste nabo nibaza ko jewe sane nimaza kubatangora
before turacyari hariya before
yego kera erega umuntu unafronte rwanze ko before bihenda gutengwa rere before musuka yagatse mukwe kumuhamagara muri butukire muri bujumbura tv abamisi ndaye turi kugira abamisi cindagira mu koreshi ni bigime yagira mu koreshi ganino acamwira kandi akademu karantinye nanje ko ubwo nayo nifitiyemo name nace nitwengera tu
ukacura bigana vyinyishye gendera ta
niko
yamya ta
wewe ndakoresha iganiro jewe unwa amasano wigura ntukagura jame duravi habwo ashako bagwa ndakoresha iganiro bunye bagitangura bararinda bararinda vre jewe sinageze sinapima umva nakoresha abantu tungana ego eba ni mpamvu bona narvi navuga ngo twadugiye rimwe
gukira barakabona
twose karababona ngo twaraduganye twaduganiye rimwe kuko ndiye ko namukoresha iganiro Ngeze cyukuvuma chatuni. Wacyuka imwe yakoze mafoto kugambaye busa.
Agese na mura.
Bya vre. Wari umuheta wiwe?
No. Jewe bon, reka ndabivuke. Je hari ibintu ntaraba. Kenshi je usanga ndiko ndirabira rya riri mvyo kiri bato, bari ko akora ibintu bashaka kugenda uko. Uretse yuko Alvin yashya mu nyuma yatahuye icarimwo. Uyu bonye yuko umuntu atahuye icarimwo nashaka gushika. Biroroshye kugira ngo umushigikire. Iyo uravye umuntu ukabona ati ibintu harimwo abitahura uri buko munsi wa mbere bafata Oleg umengo ni Alvin abantu bakacha bavumisha kare Alvin ubu bakoresheje igano Alvin bakacha bavuga ati wapi sije gusuje mu petkino muhanura azonyegere ambaz ivyambaye ko kijya gina cembo mfana wa Alvin
hagera
umva gujya yatanguye kwitahura Alvin mwade dogerimo nizo abaririmbyi nti bakugo
naraba mbona koresha butungana
ni bandi utari gushobora gukoresha niyo bari kubigwa nk'itegeko
sha abastare bakuze vraiment murazi impamvu su kuvuga ngo nuko ntari bon ngo nabatsinga canke ibindi bige ahubwo nankako
banzu reke tuvugishe kuri niyo uri imbere yiwe ugira uvuga umuti murakubita harimo no guti
n'umundi apanivye n'umuntu n'umudebutant narajugumira kuvuga umuntu umusore watari umudebitoya uvuga ati no aracana mu underground ne turangana basi nta numuzi naratrambra haje umbwa mu ihandi kwihagarara kwihagarara urumva mere umuntu ni watsizina ngiwe shale kumukoresha ikiganiro ziko nuramenyera deje uri kurimenyereza sivyo ibintu nta makuru menshi mu fiseko kuja kumukoresha ikiganiro no gusalir son image no gucafuza izina ngiwe vomye banzurindire urindire wige umenye ivyo urimo umenye n'ivyo arimo wewe hama buzobone kumwafronta umenye kubamenyera uko nyene yego
yes uravuye muri Bujumbura TV sinovuga ngo hari ico mwari mvuye canke kimugamo Bujumbura TV yaragiye mu nyuma turayibura aho byagiye guhinduka nayo ko ibigano vyari kuri Bujumbura TV urabibona ku yindi cyano bamwe ati cyano yaraguzwe bigenda kunoko mu nyuma raja muri BUJAHIT turakora na BUJAHIT ariko mu nyuma uramara igihe utari kurakora sinzi yuko no kubaza nti mbega ni giki cyatumye uva muri BUJAHIT cyangwa ni giki cyatumye utangura ivyawe vyaraje mu nyoma mugabo uramaze igihe kirekire utari kurakora hari habaye ikitwe tutigeze tumenya mu vyukuri cyangwa y'amajambo yaciye ku mbuga nguruka na umenye ibitandukanye n'ibijya bizwi na Hosy nabo vyabaye ko hari habaye iki
bon en fait abantu maybe bibaza ko nari ntafisakaza n'afisakaza nkora cyangwa ndi mu bushomeri cyangwa ari ya depression kubera abantu me icyo abantu batazi nuko je muhira hage bari bazi ngodakora kwara sinahirigo nari ndi kondi itegura ntago nagufata ngo ndi muri BUJAHIT ntangure cano yanje jangumveyo janangura land cyane ngo ndabafente barako tukiri kumwe kandi ko ndatugura vyiwanje ko ndakunda ibintu bironetse umweje ko ndava hamwe afata umwana agura ibintu vyiwanje ndabitangure meme si vyatangwa nyene biraho nyene ayi nyumushike mushike yo gutanguza nyene hano ibintu vyo gutangura mwana cyangwa banze la d'abord nige projet imeze gute mbega bisaba iki mbega zo bitangura gute ndije nyene ta umwe afisa ariko arafasha ngo ndije nyene urumva gusa ko ncara nk'ahantu z'abagenzi nkatora amayide amwamwe nka nkingiranye dufaranga duke urumva niyo vyo naye ndimwe sino sinigeze mbwira ngo ndukunda ndicaye cyangwa nabivuyemo jamais de la vie
hari habaye iki kugira uve hariye
ntica nyene nashaka gutanguza vyo wanje
ko mwa mwarashwanye n'umufasha wa boss byo bya bijya byari byo hari nakantu na gatoyi kahabaye
izindi zintu n'ibintu z'amarezo zose uranzi ko hari gihe bahimba inkuru wazi inkuru wazi kumva ko nzingana uzafate wandike kuri YouTube wandike ozi urabe ibiganiro bamaze kwa ukuntu bingana usanga hafi 90% ari ubeshe cyangwa ari inkuru bagiye barakresta ba
okay
utanguye ivyo wawe ego me nivyo yaragize challenge mbuga naho nyine habandiye nijwe havugwa amajambo ba diaspora ubu rero bavumye basuye kuvuma ba diaspora haba yikiyozi ko buryo batangura kuvuga ati oza ari kafashwa nanaka ni mpenzi wa fulani njo mano unaona vitu viko hivi novuga byarabaye ku mukinyo wa mareres azwi cyane ari international John K afite ama award menshi agiye atandukanye ubwo yari ngaha byanabonetse yuko arimo abantu bagize bafashije Siren vibes kuvuga ati moza mushigikira n'ibiki byari byabugenze gute kugira ngo bavuge biki
nisiko ni interview yewe nazo twe ngapi kwego turejo iyo bonye ibiganiro manzu gikira ni aga twe ngabwa abantu ngira barasaza yaba ari bazi ko atana amafaranga n'amakiya ndaguha
biriya jewe bibyo ndiko ndakubaza ni biriya byavutswe ukeka ko byavuzwe kubera iki
bon okay je impamvu nibaza urabona ale tuvuze imizanye tuje na wewe dukora kuri online turi mu bantu bavugana n'aba diaspora cyane sivyo turi mu bantu bazanye n'aba diaspora aba diaspora babona cyane kurusha abandi rero iyo mu diaspora
hinga nakubyira uza kubasomera ibintu byanditse ngaha soma
indundi promote Burundi online
soma ngaha
Youth diaspora and art. Nukuvuga diaspora nasanzwe isanzwe ihari muri ndundi. GLM ikorera ni ipromotinga Africa. Music African music. Nukuvuga indundi no mwana wa GLM. Umwana wa GLM ategezwe kugira kuvyimo vyeke. Abarundi bari hariye none sa abarimvye ari hariye. Sabarundi. Rero nico gituma mvuga ati hari umuntu ashobora kumbona ngo ale urumva ngo wakena amahera ya diaspora na mfise iPhone unaona si bintu bimenye byari bimenyere muri jya myaka 2018 haba na ba diaspora ba nimba yo bariwe basi ingoranire ihe
ahubwo nye
yes uzi ari wari kuranyisha
inge gatanda urabona iyo ubunwa cyane na ba diaspora usanga mbanye nyine babimbaza wasanga ari bo bantu bacha kugira ngo basabe nimero yanje guma nimero ya uzi ari ndige usanga bashaka kundamutsa gusa cha kumbwira ko bakunda ibihogwa byanje urumva usanga ari giye ashaka kukura mbugira uzi ndakundi ibihogwa byawe yora bibona canki agushaka gusapotinga agiye badusapotinga no mugi wa faranga nani ndabihakana ntano ashaka kubihakana agiye bashaka kugira ati nakurunga ikifana sivyo kubera ko nkunda ibintu ukora uraduteramisha sinya reconnaissance urumva nda kubatse Sandurare. Yoshaka kungura kamera.
Okay.
Sandura yondihiriganze. Cyangira yibaza ko bacha baronka bose. Uzo yibaza. Ahubwo aba diaspora bari mu bantu badukunda. Ndashaka kuvyemeza. Baradukunda kandi baritaho impano zo ngaha. Urumva? Nuno fete ko badukunda kandi bafaranga bari afise ntibayabuze. Urumva mugihe bayafise ubwo si bose, mandabe ko atari bose. Hare aba duteri nege mu buryo bw'umunwa urayibona
bagenda nabo nibetsa
nabo nyine nibetsa ko ari umuntu
aho bagenda baha gaciro ka mbere
umuntu aguhiga aguha support yo kubwira ati ukora neza ntabwo ati aha anye deja emission ya yira vyose kugasi aha anye wari kuvuga kugira ngo arugende ko numufana wa vrai aragukunda
nakubwira ikintu n'uko cyo ku munota wa 40
ibaze sha aba yaravye emission yose yahejeje urumva rero hakaba arabandi kugati harakantu nabonye ufise mikrofoni ivuga nabi ndacho kugufasha nka kugura microphone yindi sivyo nuwo umva nuko nyene bigenda biraga nuko bose kuvuga ngo ubuntu byose ngo umva ngo televizyo ngo diaspora diaspora za wapi vraiment
ikibazo ozi numvise yashaka kukibaza bo guhifanta ukayanka nico kibazo hari uwo kubwira ngo nguhe iki inye ukanka wasikudanganye we mnafiki ozi uno musi urafise siren vibes iterambere nibaza rigenda reboneka kugira ngo ubuilding ibi byose ugeze kuno munsi nizihingurane zagezira kubako
bon cyane banze ko tangoya nagize ngo nzi ubuyo vrem mutono bavuga ubwo nibwo babwiye ko ruvuga usanga uri kurakora wenyene kwa kundi uvuga ngo umunsi umuntu araguhaye ifana erega kora ku bintu ale nora bizintu dukora bikoresha amafaranga menshi nubu ubona fise biho ngahanye nta modoka mfise romba kushika ngo kazi urazi ahantu mba nama déplacement kumu sanga koreje amafaranga agira nka 20000 ibaza 20000 re kundwe nanga fatare ku kwezi namahera menshi cyane zigura ngo na ubwi amafaranga buragoye usanga uri kurijya urumva kugira ushika aha anyishitse abantu babona ngo kibaza ngo ningo maybe yangira abazini sinu sponsor ya leta sha nibi umva tuba twarakobutse umva uba wara yashaka nakubivugaho
ariko je ndakubaze ukubaho ama television online menshi mu gihugu vyungura iki gihugu vyunguruka impano z'igihugu
uratse kwari giye bamaze bisi video ngo waje ku TV bwinshi online ngo ikini biki ngo ikini biki none daba na faka dufite kugira ama television manini agya jean agya bagya bita gutana vyonzi ha ma BTV ukoresha ubwo ufise ariko umuntu afise talent cyangwa afise iyo rêve yo kuzokora ikintu cha media watagira ibyo bwo kugira ibyo binini akoreye TV online nyene akagendera ko azushura kuronka ubwo buryo akore TV nini nke mu bindi bihugu sivyo rero ko bikwa tufise aba investisseur bakora ama TV manini reka tugira ama TV online sivyo ama kinacho akamaro bifise nda kubatse ukumva akuntu temetse yari meze atama TV online ndukwimbe kimaze uwe ukuntu jean ama temetse mu yari meze avant atama TV online ahari nuko imeze ubu
uyizi imeze gute icyo nico kibazo cyangira kugira ngo cyatugende
okay what the shows evolve kera tukifisa ama radio gusa kwa dufise umuziki uhatari sana sivyo
kwa dufise
umuziki mwiza jean urasoka no hanze mugabo ro kubera ko monde yevoluwe yevoluwa handi ngani yevoluwa bacara dusiga urumva usanga ibi byose bitari kubirasohoka jean abantu bari burane bamenye ibintu kubira bangahi wacu kwa nta maradio bumviriza hari ya jango bumviriza yafata bumviriza buja FM ama kuri yose bamenyera hehe ahi wacu ku TV online yacu cyako mara sososhi aho bagiye abantu bo kuma aho kuma Instagram na hehe ntibavuga makuri yose jango bamenye makuri yose ari ka biranga hanye in two shows bamenyera hehe ku mukoro ma TV online yacu sivyo apa aba hanze nabo ngaha ndera ko cumviriza radio
baruzuye basukudanganye baruzuye
barahari mbagabande
ni benshi
uranzi ko abantu meme ahago no kudushira amaradio
hari uranzi ibintu bitazigira bitagaciro hari jambo Mr Champagne yigeze kuvuga ngo bavuze yuko ama CD yavuye ku chat mugabo hasohoka ira imodoka yufi selecteur DVD yose yufi selecteur nta nari ngo rasohora itegere lecteur ya CD none bavuga ko zavuye ku chat gute mu gihe na itazuye niba kidandaza ama CD
mugabo mugihe uziko uribuka kera ko amazi yose yafise ama DVD
Amazi
yose yabise ama DVD mwari mwifise wanyu
aya
nta migeze mutunga twaba tuyifise mbugo ntawe dufise kandi presque ahantu hose n'ama DVD bagifise sigira ngo nimba bataki yafise bafise ama decoder none iyo DVD namwe mutunga usaba abantu bose bafise imiduga
ariko se na ntuza isohotse
nahindutse yale byahindutse ko ukuntu kera twagura amandirimbo ku CD meme na
natakaye kuba ko singira ba film DVD igije mu se nari kwenja muri za manyeto byende byi cassette we kiri gahe hare
peti sana
we warara
navyo nibikamega
reka ndakwereke rero ikibazo kica gihaba uno musi TV online bien sûr zabaye nyinshi abantu bararaba TV online gusumba ama radio ikibazo kica kihaba haracyige kirekire dutanga gukora ama TV online menshi si cyane imyaka ibiri yantuka yari myiza sivyo kugira ngo twerekane icyo dushoboye n'icyo n'igikwiye gukogwa sivyo mugihe muga tubitahura kubera ikiri wa muziki utari kuragenda kuri basi no kuri cha gitense wari uriko muri 2014 kuko twibukanye watanguye gusubira inyuma cyane 2015 kuri kutari kuraja muri cha gitense ahubwo 2016 n'ibyo ari bitanguye gusubira kubako byaramanotse ni giki cyahabaye mugihe ya TV online rero yayandi atwara zankuru yabaye menshi kandi no bari kariyongera
bon je nibaza ko uko byari meze mu mwango siko yemeze ubunye ahubwo ni bazako n'abartiste bakwiye kwiga amastrategie mashasha kintu bintu byose birevolio ubari ko baramenya gucuruza indirimbo za ku ma platform yandi za Spotify za Deezer ibintu bitari bihari batari bazi
abari ko biva ku kino munsi
biko biva
YouTube nta bari bazi
eh ariko bara ubure niyo intirimwe nguvu zose ahubwo abandi nabo hanze bagaze bamaze kudekuvira izindi platforms za YouTube I watch none niba kibimenye bwisura ko ni bige kugendera ku munyinde nk'abandi tukige kugendera mu munyinde nk'abandi naho nzo turasigara inyuma mugakora je mbona mbonenga biko birevolio ubunye sho kumera no myaka 3 heze ala nabazi kubona ko
ubikorekana igiki
ubunye abapetsi bari kubaraza ugacha bashika babagira batobora singuvu n'isi bakoresha nka kera kera rimwe ndirimbo 10 kaza kumenyekana ko ndirimbo ya 2015 warakoze nka bimbi data ya myaka 2018 mugaba wasika yamaze ko ndirimbo nyinshi
ntizari kirenga mugabo data zari zingahe
yaravuse nyinshi ngira nka 10
ntizasohotse
zarasohoka ngo nizamenyekana urumva
antuka data yasubiye inyuma igihe Liza giye igihe amiri nawo meze nk'ugabanuka kuko data indirimbo yiwe ya mbere yari hit abantu batamuzi ku gitaramo cya Sadbi na Urban Boys of course niho yaduga kuri stage yambaye tuye dukamba mbere bitu dukenya ni pantaro no mupira wera cavuga ati Jojo paparazi ndibuka RMC cavuga ati umuhungu arakaza abantu bose bari bibereye mu icupa bagana bana muri show abasani bataraza abantu bari bari baratera inkuru aririmvye gusa bose bace bahindukira baduza bya yindi bategure Sadbi na Urban Boys
kire rero ereri ari hano kwa ta TV na yara hari
nje gituma taduze
uraje za kwa ma TV na yose ariko bari haje kugira ngo mukamere amwerekane yaguze ariko vyuka sanga agiuziye kuma resources yose yompiti ya duka kuri stage jamba kama mbiri biki nibiki urubwo gasanga abantu baramumenye mugabo unye pimu kore ibintu nkivyo ntucumenye karano ni minuti
ngaho ye yara hari ama TV yara hari yari make yari make iki eh haja yari G11 na kids of course data yarasubiye inyoma ariko zi tugende bukeboke ukora TV online donc uri CEO waruri ya rugabo ruhagaze hari iyi ha sivyo uri na CEO wa kaboss ndumufana wiwe eh kaboss nabimenye mu nyoma
musozi
nabimenye mu nyoma of course ariko ozi urageze ngaha uri kurabona umuziki ingene ugenda uratera imbere sinashatse ko twinjira cyane mu buzima bwa bya bindi bigenda biravugwa duhagare ku muziki ko twaganiye ku buzima bwawe tuganiye ku buzima bw'umuziki no munsi hari bya bindi bivugwa ati no munsi ama TV online ari kaba menshi mugabo ibintu turiko turabona ni bya bintu numvuga ati byoba muri industry yamaze gutera imbere cyane ariko aho kumenya aho tugwaye n'icyo tugomba gukemura basimbye gose donc kuza kuvuga yuko ama CD yataye agaciro twebwe turi mu kizungu ikizungu kitarahanda abanyamerika baradandaza ama CD Nigeria baradandaza ama CD Tanzania uko nyene mugatwe twamaze kuvayo dutangwa kudandaza ama flash sibyo ariko rero ama TV online nawe ngo yaje bari ko bakora show business donc bari ko bakora buzz cyane kusumba muziki antukura bibona abaririmbyi bagwanye basanze baboreye hateretse amacupa ubona yuko apanze umwe mu bintu byavuzwe na champagne ati barakirea buzz bakibagire ko bari ko barica save muri rimbye cye kubganje navyo nokora mugo objective muri rimbye ntayonze wewe bijya ntituri ko turataruka cyane mugihe twari dukuye kujya kurondera impano
je nibaza ko si twenyine dukora ivyo kandi nibaza ko aya macupa
hari kwisi birahari kwisi
aya macupa kuyapanga kandi kindi nacara amativa
ubwise kibazo cyanje ntituri ko turataruka
amativa ni menshi cyane ntitwakora cyo kimwe twese jana turashaka gukora cyo kimwe tukaduza impano ziri hasi
were ko tukiza twavuze ko tuje gushigikira umuziki kandi nayo se niko azavuga
elega na mabeza arafasha no mabeza
bezi muri video fashike
basi wa muntu aguma ari kwizi none nti mu muzi bidondo mwa mumubona hari ndirimba fise eh
bidondo leo ni comedy
azana inzi gara mu comedy
ni comedy zubona
ozi biganira
ah comedy Barcelona ona comedy
filme
eh waka light films
eh navuze narinzi jewe mbwa at least birafasha none ataririmba gashaho afumagira impano bese yuki na comedy eh biramufasha kuma basi ari akazina gawe kibuka kakiri ngaho mu gihe yazimye mbwa nibaza ko ama TV online yose ari ngahanye ntidufise d'abord objectif zimwe ntidufise target zimwe ntidukora cyo kimwe ntituri bamwe twakuri hamwe ntitwareze cyo kimwe urumva rero nimba ivyo vyo babikogwa hanze
twakuriye hamwe twavukiye hamwe dukurira hamwe
mu Burundi nana wakubwiye ko aha ubuce bwose dufite ingeso zimwe uzaperereza aha James ingeso zimwe n'umwana avukikirire
I don't know
jamme nibikunda urumva rero urafite ko tudafise ama tudafise ubwenge cyangwa navuga gute vise cyangwa tatakuri hano hamwe usanga umuntu afise ibintu byose kurashaka kubikora ariko mwe nakubwira ko ashaka gukora nk'ibintu nk'ibyo by'Amerika ye bijya bazi ko abanyamerika bakora imisozi yo kurwana bakagwana cyangwa byo urabona Next kwa emisiyo kadi bari karagwana n'undi mukobwa
bava No si emisiyo bategwe ngo bagwane donc baba tumiye babiri amajambo bateranya muteye ishavu bajya twebwe barundi dukuturemye muri hypocrisy urabitse kuko no mugani wacu tubwira ngo umugenza guhisha akakwanka ukamuhisha kubizi mukabana iyo ni hypocrisy je sinda wemera uwo mugani je nca nkoresha ngo umugenza guhisha akakwanka ukamwereka kubiza ataco bigutwaye sawe
nimubane
ukabimenya akabizi bikabandanya ariko rero kadibi nimba wamushavuje ntatinya kureagisa imbere ya kamera kwereka imbere ya kamera
abizi ko uwo muntu afisanye beef ntugire ngo
ariko kandi umushavuje marara komika
yaramusimbiye ko imisatsi arayikwega urumva mugadazi ko ibyo bibaye ngahe wacu bavuga ngo n'exagerasi ngo turexageye urumva kubera ko
yagiraza yuko ibintu byo gupanga biboneka
uze gupanga gute
je nkawe duteguye
eh n'ubundi
uzi uko umuntu abibona nta commentaire urubona bana ngo ngo ivyo bintu mwapanze
eh n'ubundi rero mu gihe babikora bakabona ko abantu babamenya ko babipanze ntibabihebe alors tant pis pour vous
ase ni ngo bakinisha nti babakinisha film
eh bazo
reka gukora imyimisha eh kuko ngo nayo muziki donc ozi urigeregeje kuraba bijya bintu bihaba ntacyo bifise vyica kuri maji muziki w'urundi kuba dukurikirana ari hanze y'igihugu nk'ibi bihugu bibanyi twumva ururimi rumwe
je nibaza ko bicisha kuri uwo muntu nyene uwo nyene aba yabikre kuko niyo niyo TV online kanaka yakora ibintu biri mu kajagari bizotukisha ego c'est vrai
bien sûr bitukisha TV online canke biratukisha muziki w'igihugu kuko vyitiriwe muziki w'igihugu nta kuntu uco usanga bari ko ravuga ngo umuziki w'urundi ni bibirimo nti turiko tubona ibikorwa vyinshi mugatuko tubona ingwano kuboregwa bituzi
nye kubage bari ko barakora banabunwa bagwane muga indirimbo ya Bill Music uzoyumvira kaza uzi ko ari nziza uzoyitamba urumva bage bareke bagwane sivyo Changi baje mukabari bakore bakora bakora ngo ngo indirimbo ya Oregi niya ibanze zoyitamba kandi uzoyimenya urumva Berry ntako ari karagwana sivyo mugi indirimbo yiwe urayizi sivyo rero ndibaza ko umuntu wese ni nuhandi ubwati nti ntibaje bafise bameze cyo kandi bazaba bafise mata target tamwe nimba uyaje acha kumenyekana mu kugwana mu mureka gwane
urazi Berry urazi Berry ndamuzi kera hari jambo twavuga ngo dog unajua kuyimba hautafika fast
Niko aramubwira.
Je kandi twararirimba.
Eh. Niko abara babahara bamubwira.
Twara tuvuka. Ibi yote tunayimba bitayishye ya papa.
Eh, akini fa ashapinye. Si
sana.
Eh, muharamubwira gute ubunye.
No yimubwira gute.
No guhondi wiye sha se duhe dusiye gurabwe nta nzongera.
Rege ihe misi arayibona none Berry je nahanda kugaka tatuzoshika ahubwo twe twavuga ko tatuzoshika.
Mwese.
Twaciye dufata inzira. Hariyo rero umuntu yatuvugiriza guitar gushika no musi ntararirimba yitwa G-Flox Berry aramutse.
We ni karitora
hari aratamba tamba muri TBA oze ikibazo cyanje cyakiza hajye yari emisho mu gatwaciye tunavaho dutera inkuru ikibazo kigira kize ni iki inyuma ya Oleg inyuma ya Berry Music inyuma ya Wizzy Design ndashaka umpe urutonde rw'abaririmbyi bashika kuri batanu wo buhora amenye nabo bakeneye gushyigikirwa kuko ushora kububatse uri akabumva bikamutuma ozi wa wundi w'igikundiro Hajye mukobwa bakobwa murafise impano mwahezagijwe n'uhoraho mwavukanye bigatuma uriya muntu abakurikirana nibande twakuye mwolege wizi design na Berry Music wifuza kubona kurugero rwa baba Berry
Okay bon abambere n'aba gospel Victoria's team
abatipe bari hot sana abantu bakwita second meal kuri YouTube Ari hot
uretse n'ivyo ama views ni make paraporo ibintu bakora
barazwe waragiye mu gitaramo cyabo hariya ku isengero aha bakomye induru gusumba pastor ari karasigura binjike bakomye induru Victoria's team ni kintu kikwereka cyuko abantu mu gaseke bwe bamaze gukomenya si ibintu uri kurahata ahubwo urabuze promotion aho ni turacyari ku kibazo cya promotion ariko abantu batari ko baramenyekana kandi bari bakwiye kuboneka wipfuza kubona kwa rujya rugero tubanje tuje muri sekida turaje muri gospel monyo
Ugem yitwa nde mbega.
Uramwiyumvire yose.
Ego. Nakwa mimi sasa sinumva kama ni hatari sana. Batara yagiye yaririmbye igihe ndirimbo y'Igifaransa.
Ingumvure muko. Chris MB.
Voilà Chris MB. Kuko mpetararenze we.
Akintu cyo gutangaza se yamuhitishije mu. Tuje mu Faransa cyangwa utahi wanya avukiye Congo Brazzaville muga no Murundi. Aca mugiye ati France Jacques ngiye muhira kuririmba. Kacu mwima promotion nkuko azi kuririmba kujye yaririmbanye na Double J.
Gandirimba ndayikunda.
Wo nuwa mbere.
Okay, wo nuwa mbere. Wagiye wambye batanu. Okay, uundi yitwa uundi Momo Melody.
Momo Melody.
Mhm. Uundi ni yitwa Mr. Joker. Mhm. Uramutse? Uundi andakumvuga abantu abana bazi kurimba mugabo batagira promotion. Ya hatari. Mugiye batanu. Ndako ndiyumvira umukobwa. Hagana abahuga baba kamingi bahari.
Abakobwa. I don't know since we nakubajije ntumba.
Ibiduri atari. Nabasa garabuze bahungu gusa. Bavuze mu muziki.
Iga nabakobwa nabanebye. Ntituzinanye
none. Yego frem.
Mugaba. Abahevye kuri mbaba bafise promotion.
Yego. Mugaba harakana gitwa Monia. Urakaza.
Monia Fleur agize kane.
Eh, kena kabaje kujya kana kane karaturirimba. Nane gospel amugeze sindayivuge kandi.
Ushaka kuraza kuyivuga mu nyoma mugabo turanze tuje mu ba profane.
Wera kamvuge gospel ari mwana twa perfect.
Perfect.
Ndikarinimbo kajyoshe kitwa Nkemusuka nzara niyota. Ndibwo naye baye kwitamenyekanye cyane. Kuko iratesa sana.
Ozi inyuma yabo reka ndakugire ko hari mu tipe yitwa Bowe ahiruka kuri imbi ndirimbo byancanze, hari mu tipe yitwa DJ Oli ahiruka kuri imbi ndirimbo munyana yaririmbye indirimbo muge, harimo abaririmbye ni benshi we, abaririmbye ni benshi sana, hari ba Epiday Winner diaspora bo barahari ni benshi sana. Nifuza yuko
ubwo aba diaspora aba diaspora wa mbere ni marembo urazi ugiye mu jamara mu undi yitwa AB Mark. Hariho uwundi yitwa
Abinabil.
Abinabil. Ego. Hariho uwundi yitwa Genefu.
Hariho amateka maremare kuri Genefu na marembo. Hariho amateka maremare.
Abi Mark. Abangira naba besto ngira.
Kibaje batiparimba kumwe. Ndakubwira ikintu cyatumye ariko Genefu yarumvikana wewe gusumba marembo. Genefu ramwumva muri RFM BUJAHIT.
Marembo nuko amazi Mr. Adaso. Afisa kanimba gashantwe ta muri iminsi. Mugabo nibaza kwagabanyije
ayagabanyije. Ni cyatumye Genefu arengana marembo mu gihe marembo ariyo yasohotse ubwa mbere. Nuko Genefu wewe agira ko namasanamu. Afise video nyinshi ariko marembo yagenda araboneka buke bikagenda bigapotera. Okay, ni giki gikwiye gukogwa kugira ngo abaririmbye bashike ku rugero rushimishije nk'aba bandi, kugira ngo tubone n'ibiganiro byabo vyinshi maybe niba vyiyumvira, ariko kandi babaririmbye twumve imiziki yabo nk'uko turiko turumva Berry, kuko bamwe mwe batanguye imbere yabo nk'uko twumva Oleg, kuko kurimba neza barabizi. Sino vuga ngo baririmbe nka Berry, barimbe style imwe muga barabizi by'ukuri.
Ikintu cy'ambere no babwira kwicuruza kuko benshi baradebukigwara. Nimba abonye agize promotion rimwe kabiri bikanka aca bivamo, none gasha ubivuye mu ndazo bigukorera. Twese twatanguye byanka ugakuruka bona bakubwira wakoze amatope cyangwa abonye ukavuga ati ibintu biki nakoze cyangwa asanga biravye abantu babironye muga ntuheba urabandanya rero ngiye ucuheba ngo nkora ko ndirimba neza ugeririmba nabi kunuje mugabo yamenyekete kunje kundusha, none ntimufise amashansa amwe urumva cyangwa maybe yakuruje kwicuruza ngamya kuruje kwidandaza kugira je ndakumenye abari byo hari nko bivuze n'ibyo hari ni benshi bangana gukya ntukamenye rimwe bose washaka gusanga harabo wewe uzije wenzi bo je nta cyangwa abo je wenzi go tazi donc ni question kya muri rimwe kwimenyekaje d'abord azi ko baby music ya ndirimbo yo ya mbere sandamutse wangira no kumwakura je sandamutse muga ni soke ndayivuge igye ndirimbo bayindungike itarana sohoka ati ozibanzu uyumvirize
ndayikoroye nk'iyo ndirimbo
sindamwibuke ni nemero ntarinze nuko yasine service jo kumwe kwari
usanga ari cyo gituma tagitanga indirimbo Berry Music indirimbo yo barayisohoye n'ingoka.
Oya afite bayihaye abantu bizeye ngira bakore ama challenge urumva before yuko isohoka umuntu abayemeye nta mukore challenge umva iyo nifasa yo kwicuruza ko bavuga ati uyu muntu ntibamuzi nimwe n'uzacu ntibamuzi mugabo amwe twubaha indirimbo ku nguvu azoyumviriza nimbi ryose azoyikunda urumva ni faso yindi yo kwicuruza ngira ngo abantu batazi umuntu ashobora kuba ato kumenya umugabo akakumenya ku nguvu kora ko bamwe bamenyekanishije ko ari mu gihe ndira cyaje rese badondondera bamvuze dusa abantu bo kurondera bon badukana nabo benshi hari abakurondera umusa kurondera ejo umusanga badafite umwanya kuvuga ngo ugire ufate barondere bose mbe dashitse mu gufurero ngo ngo bimenyekanishe ku bajournalists uzoza kuba dikwaje bari ngo nakumenyekanishije nibi kujya umuhara umuntu mu gihe ntari obrije kukumenya mu gihe utabishaka kwa kumenya ko arivyo nayivuze arivyo ni benshi gerageza mwicuruze kandi ntimurambigwe ntiwudebukirwe imyanzi y'umunsi nkabona sindakwishuye menya ko bisema afite DM ngira nk'aba message nk'igihumbi mpari giye wandikire ejo nkasanga warayandikiye ngatika iyi yarayandikiye umuntu ngadasanga ndabintu ya ndungike n'irime nk'ayumvirinze mugira mugihe uvuze ati aya yaragaye ntiyanyumvirije cyangwa ntiyagize ene je sikana gacu biheba usanga byose wabivuyemo kuko usanga umuntu afite atafite target yiwe
uretse yuko twibwe amenshi peut-être je uko nkora niko wabivuze abantu bose ntibakora kumwe je ndashobora kuba mvuga nti umwuga unyereka yuko je ngomba kurondera ibi canke je muri jewe naho umwuga utabivuga je ngomba kurondera ibi umuririmbyi ni ryara rondera umenyesha makuru peut-être je ndabitse ariko umenyesha makuru ni ryara rondera umuririmbyi
ubu ndavuga byose okay umuririmbyi nimaza ko igiharondera warondera umenyesha makuru mu gihe afisi nashaka kumenyekanisha mu gihe wowe ufise ikintu ushaka kumenyekanisha sorry umenyesha makuru amurondera kura ko ni ubukene kumenyekanisha ikintu cawe je ndashobora kuba no kimenya mugabo basanga hariho abandi bantu batanu bandondeye cyenda kukoresha babandi mugabo kubera ko uwo sitemi ishaka cyo kugira ngo ibintu byawe ndabimenye cyangwa ndanabimenyekanisha abandi niwe ndondera sivyo ha mushaka umfungufise ndine mushaje se ni nka 10 z'abantu inbox bandungikiye ndumvirize ya mbere akabira tukasanga na zumvirije mugabo mu bintu ntabwi ntabwi impamvu yindungikiye urumva wowe utereyeyo ntunandamukije sinzi n'uriwe utereyeyo gusa urumva hiyo ni problem ha mumenye cyangwa ko arondera muri mu gihe ndabwo uramukeneye na wewe kwa ni magira numva umwe nakeneranira murakeneranira hari kindi ndakwenda n'igihe wowe nkenera urumva ndabwo kene ndakurondera hari n'igihe ndo ndabwo batatangira bo bafise kwa ko ntandira ufise mugenzi ndakukeneye hari ibintu ushaka kubaza c'est moi qui va créer izo émission urumva bambe ayo ma question sugira ngo ico ginje ndagukeneye ndakurondeye uranyitaba namugiye undondeye ufise ikintu ushaka kumbwira ndakwitaba hari ngenda kurondera maybe ntunyitaba kora ko umunyi byashaka kubaza birashika navyo ngene kwa bashaka gutukurane kubiki ati kuri agaca mbira ati no ivyo nkishaka kubikusha kubikora ko ni raison ziwe ne droit ziwe ntarabije kuvuga ivyo kugira ko ivyo bintu atanyitavye ndamutahura nuko nawe ushaka kumbwira ati ushaka kaya imiso je ndamandaba batse ushaka imiso kubiki umuririmbyi sa ndungikira link yawe jewe no kuri ndakusinda babesha ufise impano but uyu muntu arazi kuririmba maybe production ntikazi mugabo harimwo umuntu amudugije yego uwo muntu ndamufasha mugamo ngiye numva wari kuri fsinira ngati eh my friend fse tv yanduhishije fse credibility ndashaka gutakaza alors tekereza ntaragiraga ndabanze wige nzoguha imiso hagetse
abuze ati je iyo ndagushaka ndakurondera ni umenyesha makuru arahari kugira ngo agume ari ababiriya uri muri domaine y'umuziki bien sûr bitakubuza gucanga n'izindi mpano cyangwa n'ibindi bintu ushaka kuyaga cyangwa ikindi kiyago kanaka ariko duhagarare ku muziki bivuye mu biganiro ukora umuziki uhakanya kangana gute mu biganiro byawe icyo bingahe kwijana
baza ko ari nka 70
aha uretse yuko umuririmbyi hari ikintu bavuga hozi hari ikintu bavuga ngo ule msani hapani views
je nibaza ko umuntu wese yokwiraba mu myaka 5 azubageze he ukompo byuri kuri akora bizaba byagusubije hasi bihebe urabe urondere yindi angle sivyo cyangwa kandi ikintu bikora kubugyo uba uri hasi ubu mugabo utere dugapano tere manuka nyivyo nibaza ko ari wotageti umuntu wese yifuza gutera imbere eh babirekira ushobora gutora titre nziza mu kiganiro n'itizi mugo tanze kubesha abantu
yavuzwe aha ozi niki kintu cyakubaye ko mu buzima haba mu buzima usanzwe cyanke muri ibi bintu utazigira wibagira cyanke cyakubaje gusumbya ibindi
ah jawe ndashibuka hage ndagonda kiba kintu byamba bacu
ozi na
mama
ngo
kura mama
ndivyibuka cyane
ndashaka kintu byamba bacu ko mama niyo muntu wa mbere nahamvye kandi bazi gutanga guhamba cyangwa mama wa bon eh gukora kera na byo ibintu byarangira umwana asanze guhamba ngo nikimva babona abantu baramba ngo umva mama ni yamba bacu cyane
niki kintu tipfuza gupfa twe turi ipfuza mugimani gapa igakora iyo ni ihitamo niki kintu tipfuza gupfa utarakora swat kuri wewe ku mujyango wa cyangwa ku mwana wawe niki kintu tipfuza gupfa utarashikako
bo cyambe sini pfuza gupfa abana banje bakiri bato mama gisaba imana imana izo mbabarire izo rindire no kuri kwa abana banje bakure ati mama yari kutukura yadusize dukuze yatwigije twamva umwana muto yari 5e mva yaramaze gukura umuhererezi no si cyane ngo bose yarakuza bafase bose bakuru babakuza ashaka kwitaho rero nani namasaye imana mana don fashe nze sedzeris abana banje bakuze sinda basigane mfuje rubona abana bato
ni kiye kiganiro cyangwa ni kiye kiyago utoyaga ko kuri TV yawe imbere y'abagukurikirana
nza politiki
bivuge channel andres bi indundi.com asante sana uzi kiri nimaze yuko no gushimira ariko jewe hari ikintu dagikora hari ahantu na dekonye ntukinyandikira mvuge ko ndi perfect imisi yose iheze utambwira
mvuze
ukera wahurumbwira ati ale wabuze ntugikora ale hari ibintu byabaye basi ko mutabikase basi kutagize ibi ntukibimbwira mvuge ko ndi perfect iki gihe cyose
ndacabikora none sinagere sinakwandikiye ya imisoro wakoze waye barabara uravuga dodore ndi adimash
yeye na comment yawe hari umengiriko waravuze mbuga ndakwibutsa ikintu wavuze tugisozerereko tukiganireko gatoyi wavuze ngo ariko umenyesha makuru ya umustar sinabikwankiye aho umustar mu bikogwa akora ariko numunsi twebwe hagati yacu ni tugikora kugira ngo tube abastar kuvye twakoze ndabeshe benshi muri twebwe dukora kugira ngo tuduke urashobora kwimagina umuntu atoye ikiganiro umuntu kubera ko amusumbya visibility no gukundwa mu bantu barahari
abo ndakubaza nk'umunya akapiti karaje kihimbira indirimbo ya byasana karatubye vyata urazi ko gashobora gusumba hiti umwaka umwe
urazi aruzi umutipe yakoze indirimbo yitwa bisanga mana uramutse
bisanga mana atari ujya agira mbavukana na Benture Tyro 6
ujya siwe yaririmbye bisanga mana umutipe yarimbye bisanga mana agukubitiye freestyle bugocha mfise ikiganiro kizojako imbere cyangwa inyuma y'ikici wawe nagikoze ejo sivyo umunsi turiko turavuganira ko nawoze nagikoze ejo emishigizwe na freestyle gusa kandi ndashaka kuzomukoresha rimwe ariko ukurikiranye ukogwa vyi ni umwe wamye uvuga ahubwo nzomukuzane cyangwa ndamuheka boss ikiganiro indirimbo ziwe arazi kuririmba afise beat ziri hasi bivanye nuko yavuze ati ikibazo mfise ni studio bimwe ari kuravuga ati studio urumva kari iri chip mugabo umuririmbyi abize hari freestyle yavuze ngo Landry yamvumbuye kuko namuririmbyi uramwandikiye ntamwishura abo yaririmbiye indirimbo yabo story ya film yabo ntibamushimiye iyo freestyle yari records bazobibona hajya ariko niko imeze uzi ndagushimira
ndagushimiye sharanti wewe ngo Landry yesu wenche mvuga Landry
No kinkunda ndayo.
Zirandira azimpamvu ndamuvuze Landry. Wo bavuze ngo yandikira Landry.
Cyagoma mu moto.
Bazirandira ko
nakandi. Ni akapere yakubiye. Nzi ko yamwandikira.
Yumvira rero. Na ni Landry nzi Landry pumuca ngani Landry haje gucanga imbere ya.
Landry promote.
Ni mpamvu umutwe wanje hari harimo hari harakundi kunda da discuta n'ubwenge bwa ni Landry cyangwa ni Landry promote. Ah ni Landry promote. Okay, mo sense na navuze Landry.
Hari je na turashaka gucanga tukazomurihira studio. Ni wa mwomba.
Yego, ne tsikira ko ranga. Trump pati ya trika na mfanyia nani ujua ya
tani. Kina trika tunamulipu. Juu mibitu ya bura inakuwa niso. Ozi ndago shimire chane. Kukanya kawari kundagusawi kutu kushigikiri mano nyeshi. Kaya ndagusawi ukuni na kuitu rati ozi. Ndafisi umuriri mti. Utazu mvayu kuya mhaya maheri. Kogi anda mpromoti yenki. Oya. Menshi nhaya bafisi. Chau wara baza na muga babizi. Chau utabi atabizi chanda kubigizu kuri.
Nanche uwe. Eka mawasa nukurikimara. Eka na yu abugi. Nanche ngini hala minya kukura sina kuri sabana ngota wichiri mazina ya. Nukuri wanzu wigi vzuri mungu. Hama urondira wanu wakufasha awa maza kuitora na wewe. Haigi wana baba talitora.
Ikintu ngira mvuge ndashaka hari ya Marcel azo gitanguza muri twatuntu tw'iminota mike babanza gutanguza link y'ikiganiro cha Ozi canke ka boss for real bivara no ariwe link ya Siren vibes imwe izo biri muri description nkuko vyama kwa kundi tubikora ko bari rims bacha biba byiza nimba ukurikirana je peut-être utarakurikirana Ozi ni byiza yuko cyujeje kandi Ozi bari baramwibye cyane no mugamo nyomera garuka niko bimeze kandi niko byifashe ariko hari umuntu yambwiye ngo nzoguha ubutumwa cyeno yawe wayivye ntiyayibye kandi si n'umugenzi wawe nibaza bakubesha baguteranye niyo message nari ndagufitiye
ngo umukene yanje
wayibye ni iswayibye ngo ayiba yitware nico gituma atake ntari bwahindure hari umuntu yambwiye ngo nivyo bindi abainformatiste biga agenda akaja muri Gmail ngo akacaraba akacabona utuntu tutari sekirize cyane akaca yinjire yipima hageza Aye nico gituma bakubwiye urindire 3 jours. Ndagushimire cyane wadukurikiranye Ozi wahari umuntu yambiye ko yayihejeje bacamuha 3 jours bazoce bayugurura. Reka ndagushimire cyane.
Ndagushimire nanjye yari nashimye
ko. Ancho mvuzura gitangu.
Eh na gitangu ntugire kibazo.
Batazosura kubesha re.
Eh na gitangu yoroho.
Yes, niko bimeze kandi niko vya muri kanda kugira ko ndakunda cyane banyita Allen the Real. Uno munsi Nejo niko vyifashe Marcel nyuma ya kamera niwe ahagazeyo. No muntu atume ibintu bimera neza cyane no mugenzi wa Hosy. Ariko kandi Indundi TV ni mutara babone ba mu mujyango wagutse. Kuko vision y'uno munsi nuko ndakuzanira benshi kandi babishoboye. Ku munsi wa mbere ndetse no ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 10 urantora ku radio micyo kama cyanke radio culture. Kubari hanze cyanke babandi bakoresha internet urashobora kucuca kuri wezi 3 akaburungu radio culture akaburungu Orin again. Babandi bari Bujumbura ni 88.2 hagati mu gihugu ni 99.9 ni ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha 10 ku masaha y'Bujumbura gushika isaha 11. God bless.